joogaa mahil professional studio hargeysa soomaalida.
so ribato naftaydi wala orod daay naftayda kurado qalbiga kurabao kare duwaay chaayl bayraga cho ribato naftaydi
Molly New Entertainment.